Tando comedy, aos cheiros patele. Tem que dar, tá se veles mangene. Tando comedy, tando comedy. Tando comedy, tando comedy.
Aw, mnumzane.
Aw, umuntu omthetho.
Azoka, hayi, sicela sicishele imoto futhi. Bengisacela ungiphe lokho abathi i-driver's license lokho kokushayela.
Oh,
driver's license.
Ngabe khona inkinga baba?
Hayi, ake siqalaze la sibone.
Hayi.
Ngabe iyona lento engiyibona la?
Hayi, ngicabanga ukuthi konke okubonayo ikona okulapho ekhadini.
BI phakathi.
Hayi kunjalo Nkosi yami njengoba ufunda.
Eyakho le license?
Impela nje ngqo. Imina lo sesithombeni Nkosi yami.
Haleluya mthandazo yami. Sacela ungibambela kancane la bhuti.
Okay.
Kurumane ngiyakwazi. Uhlezi ushotela nge-R2. Hayi uthi ngikugaye.
And then kanti ungalona iphoyisa wena manje uthi uyabuya usala ngemuva
iphoyisa mina hayi ukuthi ukhulumane iphoyisa mina ngiyiphara nje lihlalele emgaqweni ungibona nje ukhulumane ngiyafa indlala sampe ngine 3 days kungadlili sengiphila ngokudla ithukthuk zendoda
oh eyi kuwa kubike lokho hayi kodwa ke nama akangenza umsebenzi wami njengendoda
ah umfoka phakathi
ah wawubambe lapha nakithi
ngicabanga
ukuthi kuzokusiza
awu ngiyabonga kakhulu uhulumane inkosi kubusise ngiyakwazi uyawuthanda inkosi kubusise
hayi awuphele mphinde ubambe khona nawe inkosi izokusiza
awu i-R10 uhulumane
hayi yazini vele ubambe la
i-R50 uhulumane
hayi bamba la razi baba la
uhulumane kanti awusayihambisi ngama-100s nama-200s
hayi bamba la nali ishumi
hayi man ngathi ngihlangane no-BI phakathi orongi la
awu
hey hey baba Awuvezi license lapha. Ngeke.
Awu, usuyiphoyisa.
Uyiphe kathi ukhiphe ishumi. Hey, awuvezi.
Usuyiphoyisa futhi mina manje.
Hey, vezi license mnumzane. Hey, hi mask pants, mask pants. Ah, man. It's BJ phakathi. Yes. Ungenzelani slim?
Lutho umuntu omdala uyazi bekithi nje ufunde kahle nami ngibuya ngikhohle
ngizobona kanjani mina ngoba ngithi uBI kanti uBJ phakathi
kodwa ngoba phakathi
ukujwa kaphakathi akusasizi man
bengithi we uyabona Nkosi yami lapha ngamandla
ah man ngiyakubhala wena
uyangibhala
ah man ngibhala impela
ubuda i-ticket izobiza but umdala ayikho enye indlela singenza ngayo mhlawumbe
la 5000 ah man 5000 rand ozokhokha
5000
hey baba shay imoto usukuhambe la
yebana ubona lapho umuntu onikeza ithikiti la 5000
ah aban mina ngoze ngife ngihluphe ngidlala ubheka icele yas ngitse ngimtholile uBI phakathi ah aman ngiyayeka ukuvala imoto la
thando comedy aus cheiros patele chip